Praise the Lord. Tata wabandwana bam. Hallelujah. My partner in ministry. My partner in life. Hallelujah. Manibulise kakhulu ke sinayo umfundisi wethu mamunyewe ngoba lakhe khawukuthi sandla njengoba bakubona abantu wethu ntombi ukhona ukuba kade anointed ephuma lo God wakaphika kakhulu egameni likaJesu. Haleluya. Bulise ke bathandekayo nakubo bonke abafundisi engaba bakhona phakathi kwethu, ngiyahlonipha udobo egameni likaJesu. Haleluya. Sibethele izandla izisebenzi zenkosi engabekhonaphakathi kwethu egameni likaJesu. Haleluya. Ndibulise kakhulu otata, bulise kakhulu ke ngokhethekileyo yamanina lemvuselelo lo mhlangano ngowamanina. Praise the Lord. Ngibulise wona ke ngokhethekileyo. Haleluya. Silaye ke umama osifolayo kule department. Utimfa. Umama Manyathi. Ungamjonga ke umbone ngathi ncinci. Sinjalo apha ekhaya. Nalapha kumziyambili ntsuku wena. Kodwa hayi akho nto itshintshayo. Ukhalusiya ukusiya ukhalusiya uthi ubhunganini kantwenamane ndimgqibele kudala bathandekayo ndabe ndimxelela uba yeyi ayigugile emathenela lezi. Amen. Ukhona ke uThipha bathandekayo uyandisikelela kakhulu ke ndinothise nje into yokokuba ubonwe Thipha umama uvayisi womama aphethe isikela nanku bathandekayo. Haleluya. Akandenzela inzima uThipha ungumama womthandazi. Uyabona kumama othandazayo akabe phokokoko esithi ingxaki yakhona uyayazi ingxaki ibikwaphi. Praise the Lord. So uyihuqa ke le nqwelo engeyedwanga kulula ke ukusebenza naye kakhulu ngoba sithi sithetha ndibe ndisithi naye ubele wathi umoyingqwele nithi ndisithi abe sithi naye yeye ube yihlebile le nto uThipha. So sikhokhela abantu ke noThipha hayi ngokokuqonda kwethu hayi ngokobundweba kwethu kodwa kungokokukhokhelwa ngumoya oyingcwele kaThixo. That is why sibana kwexesha okuba sibeke phantsi izinto sithi makhe siye kuThixo siyonikela kuThipha abantu bakhe. Ndingakenimbethela izandla madoda lenguba lethuke loo iyabazulile kuThixo lomama ndihambe nayibaa kodwa ndimbonile uThixo wakhe. Praise the Lord. Mandamkele ke amanina ngokhethekileyo bathandekayo sikule nkonzo esiqale kuyo yesterday sivulelwa ngubishop nge-high note. Praise the Lord. Belunzima kakhulu izolo apha umoyingcwele ezenzela. Haleluya. Emile umprofethi wethu phambili ibandla ethulula inhliziyo kaThixo. Praise the Lord. Manike mnika khuluke ndingumntu ovela lahleka. Haleluya. Ndifuna ukulahleka ndingandibon. Haleluya. Khona ezoma lahleka kule ndawo atshona intwana lenkalo kagayomini yam. Praise the Lord. Manamkele ke bathandekayo sineendwendwe zethu ezintle ngoba siodile. Yawazi kamanina ngabantu bokuoda siodile bathandekayo sinegesi ngiyakubulela ukuthi ngokusihlonipha asenzele inaba yobe ebusuku nje sikhonze kunye nani inkosi amen. Bathandekayo siyambonga uThixo ndigqithe nje kwinto ethi xa besifuna i-guest speaker yethu bathe omama omama ke ngabantu abadetailed bavele bakushiye nee-details zabo bagqibe bathi wena khangele ezi details zabo amen. Bathi ke ngoku hayi sifuna umntu walocal ungayi kude ngapha sibonile ibikhona le nto nalapha local sicela usikhangele umntu walocal ye bawungijonge bayitsho le nto yabo endingenoyitsho nanomzuzu amen. Olu hlobo aba bayalufuna then abethetha nje besitsho besithi local kwasentliziyweni yam ngokusekhona umntu olunamatheleyo praise the lord. Xa enamathelelo umntu bekhona izinto endisiqaphele kakhulu ngaye praise the lord. Bendingamazi kakhulu that is ukuhlala naye ngamanye amaxesha kuthiwa ndincokola naye zange ndancokola naye kodwa bendimazi ngoba sikhe sishumayele kwezi nkonzo zamazwi asixhexhe kwezi ndawo simenywa kuzo kukhona imini apho wayeshumayela before me lo mama xa yashumayela lo mama ye ndava into yaphezulu ndava into yangumdownload wezu hayi umdownload njengagugla kodwa ndagoba zulu umdownload ndashake esitulweni ndathethatha kusekhona mama banje omama bentliziyo kathixo omama banabezinyawenisikayesu bavuke besifuthi uyesu praise the lord. Nayifa le ayisuki nje kodwa isuka phezulu nayithethayo lo mama ke ndathetha naye ndathi yewethu sikhangeni kesikapha sifuna wena ube ngomnye wethu athi yena hayi lezeziveki ndiyitsho ke le weekend athi yena lo weekend ndibhizi kakhulu sendinesikedule esithile nesithile nesithile atsho athi xa isitsho ndiqonda ngaphakathi andisuka phaa kuye andisuka phaa kunye ndibuye bek ndithi mna ngobani kanti wena ohamba nabo othandaza nabo ndifuna abo hamba nabo othandaza nabo ndibukuthwa phaa kubo avelanga dli mzuzu abhala igama ngoku nefani athi nakumntu nantsi ge xa esitsho ndivela ndingabi nayo nje nento ndithi ndibe ifowuni namba afake ifowuni namba ndifowune ngaloo mzuzu ndenze i-arrangement athi lo ndi-available ngoba umntu waziwa ngabantu atya nabo waziwa ngabantu asela nabo waziwa ngabantu aguqa nabo ndafaka lo ukuba ngaba uhamba naye lo uzawuthola le nto siyidingayo silibane sifumele kanjalo ke bathandekayo ndizophakamisa the guest speaker of the day praise the lord on you kukho iconference yomama ku-2023 asizuba naye iconference yilabo 2023 sikothile bathandekayo ingqumbana ingqumbana elirhelela uba ndiyinika igama namhlanje elingayibiza ngalo ukusukela ngoku nithi ngumakazi majesiyela umakazi webandla umakazi webandla naye ndimnikeza i-responsibility yokuzala nina xa ndisithi ngumakazi umakazi umanejonga nabazalwa ngudade wabo praise the lord kumaqwerha lwendizomphakamisa haleluya haleluya kumaqwerha lwendizomphakamisa ndihlekulenyaka andithandikho eqongeni kodwa wabona uthixo inyaka noba ndingekho eqongeni kuzawuma umaqwerha ngoba ndizabantu bakamamqwerha nguye lo uthixo sibathele yona umakunantanda lo bathanda bantu from assemblies of god lo mntu umane evuka ebusuku wathi makethetha phakuwe praise the lord.
sacrifice.
Sacrifice.
Or you said the Lord. still faithful. Yeah.
Okay.
Sister, you said the theme.
Given the theme.
Let's make us over again.
And to complete yourself the work of God.
Jeremiah 18, verse 4.
Jeremiah 18.
Which is what they have.
God made me in my heart.
Which is what the issues that we need to deal with.
In this period of being made again.
Bonjour, Chico Namadaon, et que Mélie de Rosé Jésus. wasenazaretha
amen apha sibona a woman with an issue of a blood nomama asichazelwanga gabalala ngaye esikwaziyo sichazelwa ngaye ngemeko yakhe asichazelwanga noba wayetshatile family yakhe kodwa into esiyaziyo yayingumama she was a woman with an issue sitshilo sathi thing yethu sinikeziwe it make us human again
it senze akhona kabusha
uthi umama usiwelkamayo there's an introspection ekufuneka
siyenze the mother welcome us ithethe kufanele kube khona uhlolo efuneka sizenze lona
ukuze sikwazi ukuvulela
so that we open for his service and make us
whole sizobona singene straight ke kwezi issues uthi uma ungcwele
Holy Spirit say
sikhona into esisibambileyo
they are things that are holding us
until we release such
sickness let's see how to rule that sin
sizawukwazi ukuphelelisa
we'll be able to be completed
no mama kuthiwa wadlala for 12 years
for 12 iminyaka elishumi nesibili
ephethwe sesisigwenes
with the issue of a blood
asifunda ukuya emva kwi-Old Testament to Leviticus
15 Old Testament and Leviticus 15
yes asizobuya start from verse 19 isikhazela ukuba umuntu wayigula
sesifo how we were treated of his wife she was
into masiyibambe ibingeyo mhlalo nje
it was we must not just hold or keep the good keeping
yes kuthiwa wayengavumelekanga noba bephakathi kwabantu
the person was not allowed to be among the people
ngenxa yesifo sakhe sasimbeka kuqala
because of the disease that he had
ngale mini simbone phakathi kwabantu
this time we see her being among the people
uthiwa aba uYesu uyahamba ezitratweni zaseGalilee
Jesus was walking in the street of
Galilee ehamba nje apha kwezi zitrato
walking in the streets
ebeqale wa on the other side
he started to be on the other side
street eseGaza
at Gaza
simbona phayana ebuya evela umthetha indoda ekuthiwa yayinamadibu
see him coming from helping a man with a demon.
Uthwa le ndoda yesihlale emangcwabeni.
This man was staying from in the tomb of the graveyard.
Ngenxa yokuthomento ngalamadimoni wayengekwazi wayengakwazi ukuhlala ebantwini emphakathini.
He was not allowed to stay among the people.
Kodwa uYesu wafika.
Jesus arrived
and set this man free.
Wayikhulula le ndoda.
Ayimbuza igama lakhe uthi ndingumkhosi.
When he asked his name, he said, I am because you are many.
What one? No, why is it that you are a daughter?
Even if this man was already
what was it? Oh, yes, it was weeping.
But you see, God helping him.
He actually know this woman with this issue of the blood.
If you are able to help,
this man is a little young.
Landlord has stayed many years.
Associated from the community.
So still where about me?
Stand about to be.
Stay in the graveyard.
You have
hope. Have no hope.
What when you manage to set this man free?
What about us? We could rule.
When you went in now, you can do it.
Now only you can hear the Lord.
Why
they don't have to speak to themselves.
But there was a full of fire. Even as you were full of shot. But
you
wanted to step. Moses to do the same. I saw even today, you can do it. But you will do to those people that decided their heart.
Whatever,
I don't know that you are facing. You know it. I take the decision, Lord. Then today, may I be delivered.
Who
have gathered? In the sisters' fellowship conference, I decided in my heart.
City people,
sit down.
I'm not supposed to hold today.
That will be made whole. The plunge. I go that took a decision. We are here because we took a decision. We said one time. We responded. It might happen that some are not yet responded. But today they might take a decision. What a decision.
As soon as happened,
when you read,
yes, I see Mama Lisa was speaking.
The second miracle, the touch of the woman, is the God of Jesus Christ. I don't want to stay in the second miracle. Let's go for it. Go to Jesus when you say someone touched you. Among people, there are so many people that are here. There was a full of people who cannot notice. But Jesus felt the power.
And he said, what you call want to do?
And then he said, someone touched me. If Lord would like, he was gonna face him because he knew him. We see him giving her the freedom of choice. And he said, someone touched me.
Then the fighting woman trembled as a result of what has happened. Amen.
Amen.
He
traveled.
She moved from the crowd. The Holy Spirit said, "You have
met people."
We have people.
I am called to think on them.
I have serving God with their mind.
I am called to think on this.
Serving God with usuality.
The potter is there.
What to make people?
What
to
make people?
But he can't make them.
It's true prophet.
Call our prophet to open it.
Hallelujah.
God wants us to understand. People that will speak the truth. People that will tell him what to do.
She kneeled.
What
God speaks. Yes.
God speaks.
Touched me. Some water this woman, they take him forth. Some water.